Gandujia
haram haram
Gandujia
wallahi
zan mai da kudi na
wallahi
tallahi zan mai da kudi na wallahi zan mai da kudi na
haram
Gandujia
haram wallahi yunwa nake ji kaga dai yunwa nake ji billahi la ilaha illa haram